Yazi Thembi Nkosi kunento engifuna ukukutshela yona.
Nina no two sisters collaboration yo izowayeka le ndlela.
Oh, Nandi Mkhize. Ngoba lo sis.
Yes, yes, phela ayekho umuntu ongathatha lo yami second hand. Wena uthatha ubandle
muzi. Wazi ma, pho wena ongangitshela ngani?
Yo.
The Black Door. Tonight at 9:30 on E.